murakoze nagomba fate kano kanya nshi ndamutse abakunzi bose ba BTV n'abakunzi bose bari ko baraturaba muri no mwanya
Insiguro ngira zihari
je uko meze mu buzima bwanje. I do respect the decision kan decision ibwe muri federation. I keep moving, no? Why not? No, kina hano nimbari umugwi ushobora kuba umujyo nifuza. Kwanza je kuri jeho ni byiza nimbari umugwi. Wiyo nimbandi ko ndakina ibyo bampa hano hari umugwi wo bima none ko berekina kwirukira hanze kandi hano mbandi po ni kora family.
Yeah. Tsubwenze yuko kinshi mujya gukina hanze bivanye uko ibyo imigwi hanze bahaye n'acumbira
wa. Yes, wowe munye no haje kubivuga.
Utirero turashobora kubona umugwi. Wari wasanye watu
I'm going to go to the
house.
Yes, no. I'm going to go to the house. Bizotuma yuko nabakinyi bo baragiye kobera kenshi yo football yo mu Burundi itadugana uvuga yuko bera abakinyi benshi nabajya beza baba baje n'uruvyiruko rushasha rurukina neza afagira sezimwe ngahanze ibiri bakaca bamutwara kobera uburyo ari buke nawe urumva yo tugize chance tukaronka imigwi ishiramo uburyo bukwiye abakinyi bakaguma hano nabandi bagiye bakaza mu Burundi twadufite one of the best league in Africa. Kugeza isaha ibyo ndi mwarabitse ama duhe umwanya uzovuka kandi atari kera
ego imbere ko turangiza twashaka kumenya nimba atari banga tubwire imigwi mu Burundi yaje kwironda ikurondere yaryo kuko benshi baravuga ati jye umugwi runaka warandondeye ariko sinashimye gufatanya n'abivanye n'ingorane bafite mu mugwi abandi nibyo mu kwabivuze bava mu mwana bibona gahemba abantu ugasanga batanga amahera kuriye mbega iyo migwi ni iyi
kwanza sinuvuga yuko ngira riri kundondera kubera kenshi mvugana n'abarongoye iyo migwi sasa turiko turavugana rimwe na rimwe urashobora kubona urongoye mu rwari karambwira urashobora kuza kudufasha kwari uwo kwemera saa ibintu nk'ibyo je nibaza yuko ari nauza kuvuga umugwi atari bitari really serious ndibaza yuko ari umugwi uri serious tuzobimenya kandi uzobishira abona imigwi gusa niba haje usanga ndiko ndavugana ku telefone n'umurongoza akambwira ati none ushika nko muri December cyangwa turi amwa nuza kwadufasha naje nkambwira mze je ni uko nuko urumva sino uja kuvuga ngo nuyu canke nuyu mugabo hariho imigwi ishika nk'ibiri cyangwa itatu umwe wa ruguru undi wo ngahamugisagara cha Bujumbura ya ibiri menga ruguru n'umwe wamugisagara cha Bujumbura aba manze kuvugana n'abanyakubaho baca bimenya nyine ndiko ndabivugira kuri televiziyo ya sa mugabo nkuko nakubwiye ari ibintu ndindiriye urubanza rwanje rwarasomwe lo 14 ama hari imisi batanze kugira jeune equipe duhezanye ama nibaza après je bonye amunze bamenya destination yanje
hamwe bishitse ingorane zihari hagati yo n'ubwo bashakade amasi kuko ni numwe mu migwi twabonye waje kuba ugaragareza mu gice kandi nawe waranenze urimo bishi no munsi ingorane zikaba bakagusaba yuko uyobwira andi masezerano twabandanya tukubona muri uwo mugwi kuko wari utangwe no kuronka icyo twakwita ikibanza cyiza kuko ziratangwa
No begin and in one mutiny, I could have won a president. The Saka then a muse, Sino of Ghana, Bino Mukui, Naho, Rabona to Agri, and Nivaz no Mukui, one day, Mukino, a preparedozo, Umva, Munyakibidi, Bamakinki, Candy, Voka, Yoko, Mugua, Warum, or Tuma Bayo, no Mujango, and Jerry Saka then a muse, Sasa. Ingorane ziza guterwa nuko nagomba gusohoka nabo nibagomba yuko nsohoka. Ara uracara umugwi wandeze bavuga mu kirundi sinzi kandi mu kirundi cyake ejo haza ni imana yonye ni haza mu gikuru gusa nuko I do respect the team and the management ibishobora kuza mu nyuma azubari mu nyuma mugabo iyi sezon ndibaza no Chambere ndabakunda cyane kubera ni timu hypothetical kabisa yani siwezi nkadanganya ni bako pare tu yani na imvurigwa cyangwa akizuba bako naho tuduga imisozi ibintu bikabigora na rimwe bariho kuri ico rero bashimira Imani baheza gire babandanya ku supportinga mu nzira zose ni benshi ari aba supportinga mu nzira zabo nabandi ba supportinga mu indi nzira Imani bazigame iduhe igihe kirekire cyo kubaho je nicyo Imana yandemeye nzobandanya ndabanezereza ko ndabishobora